Ndabahaye ikaze umuryango w'Imana muri kino gice gira 18 cy'urukurikirane rw'inyigisho zitwa Swim. Tugiye kubandaniza aho twagejeje muri video twarangije. Uno munsi uza kuvuga ku burongozi buzima. Tongeye tuvuge n'imitego abarongozi bakunda kugwamwo iyo bariko bararongora abantu. Ha mugasanga ntibariko barakurikiza akaroro Yesu yaduhaye kugira ngo dukurikize. Muri izi video zine z'inyigisho zo muri Swim tuzobandana kuvugana ku byo dufasha kugera ku rugezo rwo hejuru mu bijyanye n'uburongozi. Igice cya 17 batweretse intangamarara y'uburongozi aho abantu usanga birongora batarongorwa n'Imana. Kugira ngo dushobore gutahura ubudasa buri hagati y'uburongozi bwirongora n'uburongozi burongorwa na mwe muyera. Muri kino gice rero naho tuzovugana ku bijyanye n'imitego abarongozi bagwamwo. Hama video izokurikira 19 tuzoganira ku bijyanye n'ingabire 5 za mpemu ya ningenzi zikoreshwa mu ishengero. Hama muri video izokurikira ya 20 tuzovugira hamwe kungene abarongozi barongorwa n'ubugombe bw'Imana babaho, hama bakarongorera abandi gukora no kumva icyo Imana igomba ko bakora mu ishengero barimwo ndetse no mu kibanza cyose Imana yabashyizemo. Kadufata kandi gatoya tugaruke ku majambo twavuganye muri video ya 18 ko twaravuze cyane ku bijyanye n'abarongozi usanga birongora mu gihe bariko barakora ibikorwa by'uburongozi Imana yabahaye. Kandi muri ziza nyigisho nyene twarabonye ukungene ihanga rya Isirayeli igihe kimwe bakurikira Imana hanyuma inyuma y'ikiringo kanaka ugasanga basubiye inyuma bariko bakora iby'isi birongoyemo ndetse bagace bakurikira n'imico y'amadini y'ibihugu bibakikuje. Rero hari igituma ibyo byose byarashika, ari nayo mpamvu dukwiye kwiga kugira ngo natwe twirinde tugwe mu iyo mitego. Ivyo navyo nta kindi co bidushoboza tutari kurongorwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo dukore ibikorwa vy'ubwami bw'Imana. Turabona uko Abisirayeli mu myaka 1,015 yose babandanye bagwa mu vyaha basubira inyuma. Kandi twaba tubitahura neza yuko impamvu ivyo byose vyaba hari kubera umuntu yahitamo kurongorwa n'impemu yiwe ha kurongorwa na mpemu w'Imana. Ivyo bizoca bidufasha gutahura igituma Abisirayeli babandanya kugwa icyuro nyinshi. Kandi bidoce bidufasha no gutahura ikiganiro Yesu yagiriraniye n'abakuru b'amadini. Tukongera bidufashe gutahura icyo isezerano rishyashya riba riko riravuga iyo riko riravuga ibijyanye no kunengesera k'uburongozi. Kandi ibyo bizobafasha gutahura igituma ishengero no munsi riko rirahura n'ibibazo byo kudakura ngo rikore ibikorwa byiza by'Imana neza nk'uko Imana yabishaka. Ikibazo cy'uko umuntu yamye ashaka kwirongora cyatanguye kuva kera cyane, gitangura no mu itongo ryo muri Edeni. Turavyibuka dusoni mu itangura igice cya 3 yuko umwasi wacu ariwe Satani yaje ahenda Adamu na Eva hama bava mu migenderanire bari bafitaniye n'Imana. Mbega umwasi yabikoze gute? Yabakuyemwo uburongozi bw'Imana bwari busanzwe barongora hama bashyiramo umutima wo gushaka kwirongora kugira ngo bashike ku byo batumbereye. Mu isezerano rishyashya impemu yo gutuma abantu bashaka kwirongora mu buryo bunyegeje ntibikorwa nk'uko byamwitongo ryo muri Edeni mugabyigaragaza mu buryo bunyegeje. Intumwa Yohana arabivuga ko mu kite cya mbere cya Yohana igice cya 2 16 ahavuga ngo kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo. Rero ndaza gufata umwanya ndabyigishe ko kuko bizobafashe nk'abarongozi kumenya ibiriko biradodora ku muryango w'uburongozi bwanyu cyanke mushobore kumenya ibarindiriye hanze kugira ngo bipime kwizera kwanyu ndetse bishobotse bibagwishe. Icyete cya mbere cya Petero igimba cya 5 haratubwira ngo kuko wa mwasi wacu yamagendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwarotsa nka kumwe yabikora kuri Adamu na Eva. Nashaka ko mutahura kino kintu, ararondera abakristo bose mu guko mwinjira mu burongozi ni kwa rushiza kubarondera cyane kugira ngo ashobore guhindura ivyiza mwari gukora mukoreye Imana abihindure mu bikore mwirongoye mu cyemo bikora nabi. Twavuze byinshi kuri ano majambo yerekeye ivyifuzo by'amaso yacu, ivyifuzo by'imibiri. Ndagomba ko tutahura neza no majambo. Mbega n'ibiki byashitse muri Edeni. Ge Satani yahura na Eva yatanguye kumwereka icyamwa biciye mu kwihweza icyo cyamwa. Bibiliya iravuga yuko Eva yaciye abona ko ari cyiza kibereye kuribwa. Aha turabona ukurongorwa n'ivyifuzo by'umubiri. Umubiri wiwe waciyibona yuko ari ikintu cyiza akeneye gufungurako. Mu isezerano rishyashya kandi mu mahame y'uburyo bw'impemu bakubabwira ikintu cya mbere umwasi akorerako kugira ngo ashobore kugwisha abarongozi aricyo twita ugushaka kurongorwa n'umubiri cyangwa kuronde inyungu ziwawe n'umugozi ubashya abantu benshi kandi ibyo biroroshye cyane iyo umwasi abikoresheje kugira ngo ashobore kugushya abarongozwa kuko umwasi araza akarema ugushaka muri wewe kw'ibyo ubona ukeneye kugira ngo bishobore gukura mu murongo no mu bugombe bw'imana kuko iyo ubikoze usanga wagiye kure y'imana ugakora ibyo wewe ushaka ubwa mbere uratangura ukabikora buke buke hanyuma ukubandanya kubikora niko biba mu kamenyere kawe hanyuma ukuzobandana kubibamwo niko uzosanga usigaye urongorwa n'ubushobozi bwa Satani ntuzoza kwisanga byaramaze kubohwa usanga ntugikora ikintu na kimwe urongowe na Kristo ibyifuzo by'umubiri ibyo nibyo byagaragaye muri Eden igihe Eva yagomba gukora ibyo ashaka kandi ibyo nibyo byigaragaza no muri kino kindi kintu gikurikira kandi gihambaye cyane mu buryo bw'impwemu n'ibijyanye n'ibyifuzo by'amaso yacu Eva yarabishije amaso yiwe cyacyamwe hamabona uko byari byiza yuko yogifungura ibintu byinshi bizohugwisha mu buzima bwawe kenshi bizohera mu byifuzo by'amaso yawe hamusange byakoreheje icyaha nibaza ko tumaze kubibona ku bantu benshi kugira ngo umuntu ashobore kugwa nuko atangura kubona ibyo yibaza aho akeneye hamagatanga kubyifuza havuga ati noro nk'ibi nokumva mpagije noro nka nibi nabyo nokumva mpagije ivyo rero bitubera intambamye mu kwizera kwacu ibyo ni ivyifuzo by'amaso yacu mbega ni kubera iki bikunda kutugwisha Ni kubera ko tuzi yuko ibyifuzo by'amaso yacu kenshi biturongora ku gukunda isi n'uko iby'isi igomba ibyo bituma tuba mu marangamutima y'isi hama tukarongorwa n'isi mu byo dukora rero Eva yabaye muri ibyo bihe igihe yaraba icyamwa hama akabona nicyo kwifuzwa rero amaze kucyamura hama kakirya umubiri we wifuje kubandanya kunezerwa n'icyo cyamwa hama rushiza kubandanya kuva mu mugambi w'Imana bwite rero ukugwa hamwe no kwirongora ku buzima bwiwe byari byamaze gutangura iri kindi kintu gihambaye ni gihe Satani yagendera Eva ari mu itongo rya Edeni hama kamubaza ububasha bw'Imana ku buzima bwiwe mbega n'ibihe yakoze yaremeye hamemera gukorana n'icyo kinyoma hama cyahitamo gukora ibyo agomba akurikira icyerekezo cyiwe madava mu bugombe bw'Imana. Ibi ni byo Yohana bari karavuga, ariko avuga muri Yohana igice cya kabiri ku murongo wa 16. Cyo dusanga mwa majambo ni kijyanye no kwifatira ingingo yo kugwa cyanke kubandana gukorera mu bugombe bw'Imana. Iri kibazo cy'uko umuntu agomba kwirongora cyangwa akarongorwa n'ubuzima bwiwe, dusomye Bibiliya dusanga ari kibazo cyatanguye kera cyane uhere mu gitabo cya mbere cy'itanguriro kuri Adamu na Eva. Iyo tugomba gusoma mu gitabo cy'Abaroma igice cy'icyenda kugira ngo turi amajyambo ashyigikira ibyo navuze, hama bidufashe gutahura igituma byatanguye kera kuva ku kurema kw'ibihe, ariko n'uno munsi bikaba bibandana kwibonekeza mu Shengero. Nga imbere yacu turabona amajambo yo mu Baroma igice cy'icyenda kandi turashobora kuyasoma. Ariko Abisirayeli bakurikiye ibyo ivyageze byo kugororoka ntibabishikako. Ni kuki? Nuko batabirondereshejwe ukwizera, yamara babirondereshejwe ibikogwa nk'ivyo bibahesha basitara kuri rya buye ritsitaza. Rero mu majambo makeya cyane Pawulo arerekana ikibazo cy'abantu usanga bagomba kwirongora mu kwizera kwabo. Ibyo bigaragara mu gihe umuntu agomba gukurikira uburongozi bwe cyangwa kwirongora, abyo bishobora kwigaragaza mu ishengero cyangwa mu gihugu cyangwa mu burongozi ubwo aribwo bwose cyangwa igikorwa cyose kitariko kirakorerwa mu bugombe bw'Imana, aho usanga abantu birongora bakava mu nzira y'Imana. Mbega Abisirayeli bubakiye imigenderanire ku nki, ntabwo bubakiye ku kwizera. Bashimikiye ku byagezwe bibarongorera ku kugororoka. Ibyo byabasaba gukurikiza ibyagezwe bibarongorera ku byo batumbiriye kugerako mu bugombe bwabo. Ingorane ni uko igihe Abisirayeli bagomba kubaho ubuzima bumeze nk'uko atakwizera bafise mu gihe tuzi ukwizera kuva ku Mana kandi gushinze imizi mu Mana. Kandi kukaba kugaragara iyo umuntu yihebye agaha ubuzima bwiwe Yesu kugira ngo abe ari wa murongora. Abisirayeli baciye bananirwa kubera ko batarongowe n'Imana. Rero impwemu ngaho iri kurigaragaza Pawulo yavuze ni ijyanye no kwirongora, aho umuntu agomba kwirongora mu buzima bwiwe. Rero niyo ngorane idasanzwe Abisirayeli babayemo. Rero ni kubera iki ibintu bihambaye cyane ku barongozi hamwe no ku burongozi. Kuko uko abarongozi baba abantu bazima mu buryo bw'impwemu, niko ihanga rya Isirayeli ryabandanya gukura hama batabaye bazima niko ryasubira hasi. Ibyo ni byo byagenda bigaragaza ugukura mu buryo bw'impwemu ku ihanga rya Isirayeli. Abarongozi bavuye mu nzira y'Imana nabo barongoye baca bava mu nzira y'Imana. No munsi tubandana kubona ingorane nk'iyi bandanya kwigaragaza mu ishengero. Mu gihe mu burongozi abantu bashaka kwirongora bonye n'ubwabo, kugira ngo bashobore kurongora ishengero kwitaha amategeko y'idini no mu gushyiraho imigambi igaragara nk'iy'idini kandi biboneka nka byiza mu gasanga abantu bariko barabikora bavuye mu kwizera bituma haba ugusubira inyuma abantu ugasanga baratakaje kuba mu ijambo ry'Imana no kuba mu migenderanire n'Imana rero biza kurangira umuntu yaguye mu makosa akomeye cyane yokora ibyaha no kuba mu burongozi bwirongora hakurongorwa na mwemuye yo ndabatera intege kwemeranya cyangwa gukorana n'amajambo ndiko ndababwira ingorane ihambaye cyane mu bantu b'Imana uno munsi kandi ari nayo ituma ishengero ritariko riyazana impinduka mu isi uno munsi ningorane yerekeye ukubaho mu burongozi abantu birongora batarongorwa na mwemu yera kubera uko burongozi babumeze niko usanga n'abantu babukurikirana bameze dufata umwanya mutoya turabe iby'isezerano rishyashya rivuga hamwe n'amajambo bakoresha igihe bariko barigisha ibijyanye n'uburongozi aho usanga umuntu yirongora mbere yuko twinjira mu gace kavuga imitego abungere b'amashengero bakunda kugwamwo ikanababuza kuba abantu b'ikimazi mu bikorwa Imana yabahaye bakuvuga mu kanya gato cyane iby'isezerano rishyashya rivuga ku bijyanye n'umuntu yirongora mu burongozi bwiwe hamwe n'ukungene iyo mitego yigaragaza kubera amajambo isezerano rishyashya rikoresha amwe aratandukanye n'akoreshwa mu isezerano rya kera ariko ayandi ameze cyo kimwe iki gice ndiko ndabigisha ni igice gihambaye cyane ku buzima bwanjye kuko imbere y'uko nshobora kubigisha nuko nanjye nibuka ko hari ibihe nabaye hatampinduka niko ndazana mu burongozi bwanjye kandi n'ibihe byagiye bimbabaza cyane muri kare mu myaka irenga 40 maze narakiriye Yesu umwami n'umukiza hari ibihe bigoye cyane nagiye mbamwo aho nanjye ntagenda nkore icyo Imana ikirambwira gukora nicyo gituma ngomba kubibigisha kuko nzi yuko igikorwa cy'umupastori ari igikorwa kigumye cyane umuntu abwizwa kurongorwa na mwemu kubera iki mvuze ko igikorwa cy'umwongere kigoye abwizwa kurongorwa na mwemu yera imbere y'uko arongora abandi kuko n'abarongoye umubiri wa Kristo kandi abwizwa kubarongora mu kumenya Imana cyane gusumba uko bari bayitaho muri icyo gihe nyene umupastori aba ari karaba ndana kurondera gukorana n'abantu bariko bararondera kugendana n'Imana cyangwa gukorana mu byo bakora byose ariko kandi abwizwa kumenya n'abantu bafite ibibazo bariko baraba mu ntambara badatahura ibijyanye no kwizera kubera ko Imana ibigomba uko barongorwa nayo kigihe batariko barongorwa nayo bace bateze ingorane mu rusengero rw'Imana bacaba intambamye z'ugukura kw'ishengero ntireza ngo rigere iyo ryari ko riraje niko kwa kigoye cyane ku mupastori kugira ngo ashobore gutera intege abantu kugira ngo bashobore gukura mu nzira y'Imana ko mu rusengero hariho abantu biyumvira ko bakijijwe mugaha mu by'ukuri batarakizwa ibyo birigaragaza cyane mu isezerano rishyashya birashobora kuba bibatsitaje ariko ndagomba mu nyizigiro mu mashengero menshi abantu batarongorwa na Kristo usanga ari abantu bazana ibihara cyangwa abantu bazana ibibazo mu rusengero ariko reka dufate umwanya mutoya tuganire ku bijyanye n'isezerano rishyashya twongere turabire hamwe icyo rivuga ku isezerano rishyashya hamwe n'ibibazo bikunda kwigaragaza mu burongo gomba ko turabire hamwe amajambo yo mu gitabo cy'ibyakozwe ntumwa igice cya 20 inkuru dusangamo amajambo itangurana n'igice cya 19 yabaye mu myaka ya 55-56 inyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo kandi Pawulo yari amaze imyaka irenga 20 mu gikogo hari mu gihe cy'urugendo rwiwe rwa mbere n'urugendo rwa kabiri rw'ivugabutumwa rero cyari igihe kidasanzwe gukoreshwa n'Imana ni mu gihe Pawulo yari karegeranya ingabire azijyana i Yerusalemu kandi yari yafashe umwanya wo kurinda izo ngabire kubw'icyo yagomba gukora mu vyete byinshi byo mu isezerano rishaje rero ari mu nzira ariko aragenda i Yerusalemu yaragendeye amashengero atari make yari azi ko ari amashengero akomeye ariko amaze gushika muri ayo mashengero hari ibintu byinshi byagendaye mutsitaza kuko yasanga amashengero yasubiye inyuma mu majambo akurikira mu gice cya 20 yakurikiye hari amajambo Pawulo yagiye avuga hari amajambo ababwiye ati ndashaka mu nkurikira aho yivuga ati ndi umunyafyaha gusumbya abandi bose ariko hari ikintu yagomba kuvuga kubera ko Pawulo yavuga ayo majambo ashobora kuba yivuze kubwo impamvu ikurikira kubera ko nyuma y'uko Pawulo yabaheje kuva muri iryo shengero abigisha b'ibinyoma baca baza nabo baca bagomba kuzana ububasha bwawe ibyo rero birashobora kuba bifite isiguro idasanzwe kuri mwebwe kuko abigisha b'ibinyoma bazozana ububasha bwabo hama abantu bari mu nzira y'Imana babakureyo batangure kwirongora icyo nicyo cyerekana abigisha b'ibinyoma bavugisha b'ibinyoma cyangwa abarongozi b'ibinyoma ibyo Pawulo yarabivuga mu gice cya 20 kandi avuga n'amajambo akurikira kuko yarazi neza ibizoshika niyamara kugenda. Nicyo gituma yavuze ati, ndazi neza yuko namara kugenda amabingira y'inkazi azobinjiramwo atababaye umukuku. Rero Pawulo mu kuvuga ayo majambo yariko aragomba kuvuga abigisha b'ibinyoma, bavugishwa b'ibinyoma, abarongozi b'ibinyoma. Rero Pawulo yari azi ko ibyo bintu bitegerezwa gushika, kuko iyo umuntu ari mu gikorwa hama ntakwarongowe n'ubugome bw'Imana hacaba kwirongora. Nabwiye yuko iki ari ikintu gihambaye cyane, dutegerezwa kwirinda mu ishengero, kubera n'ikintu cyatanguriye muri Edeni hama kirabandanya n'uno munsi. Uko abantu babandanya kwirongora niko babandanya kuva mu bugombe bw'Imana. Uko umuntu abandanya kuba niko abandanya kugwana n'ibyifuzo by'umubiri, ibyifuzo by'amaso, ibyifuzo by'ubugingo. Hamwe no kuba umuntu yama bahaboshwe kubw'ibintu kanaka yifuza kugerako bimukura mu nzira y'Imana. Harimwo gutwarwa n'iby'isi, harimwo ugomba kwirongora mu byo ukora byose. Ashobora kubabwira inkomoko y'ibyo byose kandi byoroshye cyane. Inkomoko y'ibyo byose ni Satani. Mukeneye kwemera n'amajambo niko ndababwira, kubera ko abigisha b'ibinyoma cyangwa abarongozi b'ibinyoma si abantu bacanganyikiwe n'abakozi ba Satani. N'abantu Satani yashyizeho kugira ngo bashobore gukura abantu mu nzira y'Imana maze babatware muri Gehenomu. Nicyo gituma mukunda kubona ingorane zigaragaza cyane mu ishengero rya Kristo. Ugasanga hariyo ibihari n'ukutemeranya kubandana kwigaragaza. Mu gihe turiko turaganira ku isezerano rishasha, bandana kugira ubushakashatsi kugira ngo mbone ingene bandana kwigaragaza. Mu gihe Pawulo ariko avuga no majambo barongozi b'ishengero mu Banyefeso, ngomba kubibutsa ikintu kimwe. Amaketa abiri ya mbere, icete cya mbere cy'Abikorinto hamwe n'icete cya kabiri cy'Abikorinto, byari byaramaze kwandikwa kandi biragaragara cyane igihe muriko murasoma ibyo byete yuko intumwa Pawulo yari ahanganye n'abantu biyitabonye n'ubwabo ko ari abarongozi, Bavuga ibijyanye no kwifuza ubusambanyi cyangwa ubusambanyi hamwe no kudakura mu buryo bw'umwemu, ibyo ni ibintu nagiye mbona bifatanye mu burongozi. Cya kabiri cya Petero turabona ayandi majambo adasanzwe ari kavugwa ku bungere. Abavugisha b'ibinyoma bagiye bazaho mu mashengero y'Imana kugira ngo bashobore kuzimiza ishengero biciye mu kuzana izindi nyigisho zinyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero abigisha b'ibinyoma bariko baranyengetera mu ishengero binjira. Dore inyigisho za kirya gihe, n'uno munsi zirabandanya kwinjira mu ishengero inyigisho z'ibinyoma. Ibyo bituma kenshi ishengero rigwa rikava mu ntumbero y'Imana, abantu bakarondera gutumbera uburongozi bwe no kuri Tito dusanga Pawul batwawe no kwifuza kwabo isiguro idasanzwe y'inyigisho zabo hamwe no kunge na inyigisho mbi kandi zisambura ishengero. Iyo dusone mu cyete cya kabiri cya Petero igice cya kabiri niho cyatubisanga byose. Keneye gutahura kunge na bino bintu bihambaye cyane urasoma kino gice cyose cyo muri Petero. Afite ahantu handitse ano majyambo nzoyabarungikira kandi ndabatera intege zo kubandana kuyasoma. Ni nzira kuko muzobandana kuyasoma ariko mwemu yazobandana kuvugana namwe hama barongore mu byo mukora byose. Kubera nk'abarongozi ntimukeneye kumera nk'abo bantu ariko mukeneye kubagwanya, mukeneye kwitandukanya nabo. Baje hama katangura kwifatanya namwe bakifatanya namwe mu gikorwa musanzwe mukora. Intumwa Pawulo yaranditse amajyambo asa nayo naho yakoresheje imvugo zitandukanye. Mutumwa bwiza bwa Yohana igice cya kane aravuga amajambo ameze nk'uko yo kwirinda abantu bavugishwa ibinyoma. Wewe majambo akoresha avuga abo bantu nk'abantu buzuye impwemu ya Antikristo, abantu bagwanya Kristo n'ubugombe bwiwe. Mbega n'igikorwa cyabo ni igikorwa cya Satani. Wewe nawe ntidukwiye kwakira inyigisho za Satani kuko zinyuranye n'ubugombe bwa mpwemu yera. Dukeneye kugira impwemu izana ingorane ariko dukeneye kugira impwemu izana inyishu. Cyete cya kabiri cya Yohana, igihe Yohana ariko aravuga ibijyanye n'abo bigisha b'ibinyoma baza mu ishengero, yatubwiye yuko abo bantu dakeneye no kubumviriza cyangwa dukorane nabo. Mbega murazi ingorane ihambaye zishyika mu ishengero. Kwihanganira abantu b'abigisha b'ibinyoma hama umuntu akabakira hamwe n'abantu birongora mu burongozi. Abo bose bafise ikintu bahuriyeko ni uko bariko barongora ishengero mu kwirongora no kurongorwa n'ibiboneka gusa. Rero ngomba gusigura iki mu gihe mvuze ayo majambo. Ngombye kuvuga ko igihe abo bantu bamaze kwinjira mu ishengero baca barongora ishengero mu kwihimbaza bonyine ubwabo, ntibarondere guhimbaza Imana cyangwa gukoresha Imana igomba. Ndababwira ukuri yuko hari abigisha benshi b'inyoma bariko batewe umuvurunganyo mu ishengero ry'Imana, cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Akaranga k'inyigisho z'ukuri za Bibiliya ntibiriko birakurikiza nk'uko byategezwa kugenda. Iretse mu maministeri hamwamwe cyangwa mu bantu bamwe bariko barahaguruka kugira ngo batange inyigisho z'ukuri, birigaragaza no ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko dukeneye kuronka inyigisho z'urufatiro z'ukuri za Bibiliya kugira ngo zishobore kudufasha no gushyigikira andi mashengero. Niho ndiko ndavuga ko bihambaye cyane kuronka inyigisho z'ukuri. Mbere y'abantu batarose inyigisho z'ukuri bose ko bagwa mitego ya Satani ntibaheza ngo bamenye uko binjiriwe n'inyigisho z'ibinyoma. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu bice byaho bya mbere turabona uko Yohana yari kwaronka ihishurirwa rivuye ku Mana ku mashengero indwi. Yatanze ubwo butumwa yari yahawe kuri ayo mashengero. Hariho ikintu gihambaye cyane mudakeneye gutakaza. Ubwa mbere Yesu yabwiye Yohana kubanza gushyikiriza ubwo butumwa abamarayika b'ayo mashengero. Mu buryo bw'ihishurirwa Yohana yabwiwe abamarayika mugati bishyize mu buzima bw'ishengero yari abwirwa abapasitori b'amashengero. Bisigura yuko Yohana yari yahabwa ubutumwa kugira ngo abanza bushyikiriza uburongozi bw'ishengero. Kandi ibyo bintu birahambaye cyane igihe turiko turasoma igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Berekana yuko uburongozi bw'amashengero ariko bwagaragara nk'ingorane z'amashengero. Aya mashengero abiri ariko akurikira inyigisho zizimiza kandi ariko asubira inyuma cyane. Ishengero rimwe muri ayo ryariko rikurikirana inyigisho z'umuvugisho w'umugore muri we yari asanzwe afise impwemu ya Yezebeli. Mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana gice cya mbere usomye kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu urabona ko burya butumwa bwose bwandikiwe amashengero bwari butumbereye cyane uburongozi bw'ishengero. Ariko hambavu y'ibyo hariho n'amajambo yo gutera intege abagize umubiri wa Kristo kugira ngo babandane gukura, kugira ngo babandane gukurikira Yesu. Iki ni ikintu gihambaye cyane. Pawulo yerekanye yuko iyo dushoboye gutorera umuti ikibazo cy'uburongozi mu byo turimo byose tubandana kubaho neza. Ibyo turabibona twisunze amajambo yo mu Isezerano Rishyashya yerekeye ibibazo by'uburongozi. Mbega ibyo bintu mubimenya haba mukamenya ingene mugwana n'ibibazo by'uburongozi. Kubera icyo mukeneye kumenya ni uko mu mashengero menshi hari amashengero menshi ariko arongorwa neza. Harimo abagabo n'abagore batahura ubugombe bw'Imana barongorwa n'ijambo ry'Imana, ariko hariho n'abandi birongora batagenda uko Imana igomba. Nicyo gituma ikibazo cy'uburongozi ari ikibazo kidasanzwe dukwiye guhangana nacyo mu kurondera kurongorwa n'ijambo ry'Imana. Uko naho ibyo biri uko no munsi hirya no hino ku isi mwemu yaracyakora kugira ngo arongore abantu bose bamwihaye mu burongozi bwabo. Rero nabahezagiye mu izina rya Yesu mugihe ufata ingingo yo gushyira mu ngiro ibyo mwize hama mugende mubikoreshe maze mubandanye gukura mu buryo bw'impwemu. Kandi tubandanye turabire hamwe imitego itatu abantu bakunda kugwa ngo baba ba pastori canke abandi barongozi kugira ngo bishobore kutwigisha tuvyirinde kugira ngo tuzogwe natwe muri iyo mitego mu gihe turiko dukora ibikorwa. Nabaye ikaze kandi ngomba kuvuga amakosa atatu nabonye abungere bakunda kugwamwo. Iki ni igice kigoye cyane kuri jewe kwigisha, ariko cyateguwe kugira ngo kibahezagire. Kubera yuko ibi nkunda kubibona vyigaragaza mu mashengero menshi, kandi sivyo mbona mu mashengero gusa, ariko na jewe nyene ubwanje mu burongozi nabayemwo nagiye mbona bishika mu burongozi bwanje. Narabayeho nanje mu makosa nk'ayo nyene, kandi hari igihe nisanga ndiko ndayagwanya mbwa nkasanga nayasubiyemwo ubugira, kandi vyari bihe bigoye cyane kuri jewe. Gihe nawe uri mu bikorwa vy'uburongozi, uri umupasitori canke undi mukozi w'Imana, hama ukabona ivyo biguma vyigaragaza mu buzima bwawe, ukeneye gufata umwanya wo gusenga, hama ugasaba mpwemu yera akakurongora kugira ngo urongorwe n'ijambo ryiwe. Niwasaba mpwemu yera ko akurongora azobikora, kandi azokurongora ongera gusubize mu gikorwa cy'umwungera afise imigendere myiza n'Imana. Kuko iyo dutandukanye n'uburongozi bwa mpwemu yera, bizodutangaza cyane ukungene uburongozi bwacu buzoba bwariko burakura busubira hasi mu buryo budasanzwe. Mu gihe turiko turabandanya tuvuga iyi mitego abantu bashobora kugwamwo, turavuga ubwa mbere n'umupasitori akeneye kwirongora agenda uko agomba. Igikurikira ni ukumenyekana, kumva ukunzwe n'abantu benshi. Hama ikigira gatatu ni umupasitori yagirizanya. Ivyo vyose ndaza kubandanya kubivugako mu gihe tuza kuba turiko turabandanya na kino gice. Muri kano kanya tugomba gukoresha akarorero kamwe ko mu Isezerano rya Kera mu gitabo cya kabiri c'ivyo ku ngoma, hama turabire hamwe akarorero k'umwami yaguye muri ayo makosa yose mu gishingo kimwe. Zirakora amajambo adasanzwe aza kubigisha mu gihe uza kuba turiko turayaganirako, kandi nizere ko kino gice kizakubafasha kuba abarongozi beza cyane. Ngomba kubasomera amajambo dusanga mu gitabo cya kabiri c'ivyo ku ngoma, igice cya 26 kuva ku 16 kugeza 21, n'amajambo atubwiye iby'umwami Uziya. Ariko amaze kuba gahambaye yishyira hejuru mu mutima wiwe, bituma akora ibyo kugabitanya, acumura k'Uhoraho Imana yiwe, kuko yinjiye mu rusengero rw'Uhoraho ngo yosereze imibavu ku gicaniro ihora yoserezwaho. Maze Azariya umuherezi aca arinjira amukurikiye ari kumwe n'abandi baherezi b'Uhoraho 80, abantu b'abahizi. Babuza umwami Uziya, baramubareye batewe Uziya, si igikorwa cyawe kosereza Uhoraho imibavu, ni cy'abaherezi bo mu ba Aroni barobanuye kwama bayosa. Endava ahantu hera kuko ucumuye, kandi ibyo nta cyubahiro bizoguhesha kivuye k'Uhoraho Imana. Maze Uziya cararaka, kandi yari afise icotero mu ntoke agira ngo yose imibavu. Akirakiye abo baherezi, imibembe isesa mu ruhanga rwiwe, akiraho nyene imbere y'abaherezi mu ngoro y'Uhoraho iruhande y'igicaniro cyoserezwa k'imibavu. Maze Azariya umuherezi mukuru n'abandi baherezi bose bagize ngo baramuraba, babona imibembe isheshe mu ruhanga rwiwe, bakwakwanya kumusunika ngo ahave, nawe nyene ubwiwe yihutira gusohoka kuko wari amuteje indwara. Nuko umwami Uziya arinda atanga akiri umunyamibembe, aba mu nzu ya wenyene kubw'imibembe yiwe, kuko atemerewe kuza mu ngoro y'Uhoraho. Maze Yotamu umwana wiwe niwe yagaba ivyo mu rugo ibwami, agacira abantu bo mu gihugu imanza. Imwe mu mpamvu itumye nkoresha akarorero k'umwami Uziya ni uko tuzi yuko abami kenshi babazwe n'Imana, ariko yakoze binyuranye n'ivy'Imana igomba ari mu nzu y'Imana. Kandi igihano yarose ni uko yaciye agwara imibembe akiri ngaho nyene mu nzu y'Imana, kuko yari agararije agakora ico Imana itagomba kwakora. Rero umuhungu we yaciye afata ubutware, hama abandanya kurongora ihanga rya Isirayeli muri ico gihe kitari coroshe. Kandi bishobora kuba vyatumwe n'uko umwami Uziya ataciye bugufi ngo yumvire ico Imana imubwira. Uziya yabayeho imbere yuko Yesu aza ngaha ku isi nko mu myaka 750 mbere yuko Yesu avukira ngaha ku isi, niho umwami Uziya yatwaye. Yatwaye nk'imyaka 52, afise abantu beza bari bamukikuje. Nk'umuherezi Uzariya yari umuherezi mwiza, ariko ntitubona yuko bamushikira bambwira ati mwami ibyo uri kurakora biranyuranye n'iby'Imana igomba. Ariko kandi n'umuvugishwa Zakariya nawe yari karakora muri icyo gihe nyene cy'ubutware bw'umwami Uziya. ivyo turabibona iyo dusomye mu bitabo vyavugishwa tukaraba ivyariko biraba muri ico gihe n'ukungene abantu bari babaye mwami Uziya mu gihe ciwe hari abavugishwa biwe na Yesaya bavuga ko babayeho mu gihe ciwe iyo turiko turasoma turabibona turabona rero yuko mu ntango y'ubutware bw'umwami Uziya nk'uko tubibona mu gice cya 26 mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma batangura batubwira yuko se wiwe Amaziya wewe yabaye umwami mwiza kandi yakoze ibigaragara ko ari byiza imbere y'inyonga z'Imana yabaye umwami mwiza kandi yatanguye akiri muto cyane afite imyaka 16 akora ibintu byiza cyane kandi bihambaye mu kinywa gito ariko hari undi mwami mwiza yitwa Yosiya nawe yatanguye ubutware bwiwe akiri mutoya uyarongoye ihanga maze arikuza mu buryo bw'impemu icyo ni ikintu kitagaragara na hamwe ku mwami Uziya unakwiye kuba maso cyane iyo turiko turavuga ibijyanye no kunagurwa kw'ihanga kuko ari ikintu gihambaye cyane igihe turiko turavuga ibijyanye n'imitego itatu abarongozi bakunda kugwamo tubivuga kugira ngo abantu bashobore kumenya ingene bashobora kunagurwa ntibagwe muri iyo mitego umupastori uwo ari we wese ashobora gutsitara akagwa nk'uko nako ashobora gutsitara ivyo biratandukanye cyane n'umuntu yamaze kuva mu nzira y'imana asigaye yirongora mu vyo akora vyose atakirongorwa n'ubugombe bw'imana canke umuntu yamye arongora ishengero ariko atigeze amenya imana na rimwe mu buzima bwiwe babaje nuko ivyo bibandana kwigaragaza no mu ishengero ry'uno munsi ariko ngomba kuvuga ku vyerekeye tego wa mbere abapastori bakunda kugwamwo ni ukurondera kwirongora mu nzira yawe nk'umupastori iyo ndiko ndakoresha ino jambo ukurongora kwirongora mu nzira yanjye nk'umupastori bagombye gusigura ibi bikurikira umupastori ameze uko n'umuntu agomba kwishyira hejuru agomba kwishimira ivyaze cyangwa ibyo yakoze cyangwa ibyo yabayemo muri kahise akabona ko ibyo byomurongo kandi kubera ko uwo muntu ameze uko ntashobora kurongora igikorwa neza nk'uko mwemuye agomba kwarongora uko we baguma yisunga ivyo yabayemo n'ivyaza agomba kukirongora akoresheje ubwenge bwiwe n'ubushobozi bwiwe cyane inkomezi ziwe uwo muntu rero niwe arongora igikorwa akamenya atumbeze igikorwa ntigera yakira n'ivyiyumviro vy'abandi cyangwa abone ko hari abandi bantu bashobora guterera mu bwami bw'Imana kugira igikorwa higende neza ishengero ntiryabwirizwa kurongorwa nk'uko biragaragara cyane igihe turavyumva nk'Efeso igice cya 4 kuva ku murongo 11:13 ukungene impwemu yera yatanze ingabire zitandukanye mu ishengero kandi izo ngabire ziragaragara mu bibanza bitandukanye sima ku muntu ari mu burongozi ibyo turashobora kubirabira hamwe mwa majyambere ngo tumenye ingene byose byubaka umubiri wa Kristo
Ariwe mutego wo kumenyekana cyane ukaba igihangange.
Nimwumve ijambo ry'Uhoraho mwe bw'abaganze Sodomu, mutegera amatwi ibyagezwe by'Imana yacu mwa bantu bigomora. Bimaze ibyanyu by'isinzi bimariye iki? Niko Uhoraho abaza. Ati mpaze ibimaze byoshejwe by'amasuguru y'intama n'ibinure by'ibitungwa bibyibushe, kandi simpimbagwa n'amaraso y'amashuri n'ay'imyagazi y'intama n'ay'amasuguru y'impene. Iyo muje kushengerera, n'indaba yaba bariye kupfa kunkandagirira mu rugo, ntimukongere kushikanya amashuri kanwa tagiri kimazi imibavu n'igisesema kuri jewe imboneko z'amezi n'amasabato ngo gukoranya ibikorane eka sishobora kwihanganira amakoraniro y'agahebuza avanze n'ibigabitanyo uko muziriza imboneko z'ukwezi n'iminsi mikuru mwashiriweho umutima wanje urabizinutswe biragoye ndambiwe kuvyihanganira nimwatega amaboko yanyu nzobahisha mu nyonga hanje mbere naho mwosenga amasengesho menshi sinzobumviriza. Ayo majambo duhejeje gusoma muri Yesaya igice cya mbere kuva ku murongo w'icumi kugeza ku murongo wa cumi na gatanu yerekana akaranga k'abami cyangwa abarongozi birongora kubwo kumenyekana no gushyirwa hejuru bacye bagomba kwirongora mu byo bariko barakora byose ntibakore icyo Imana igomba ko bakora. Aho umurongozi aba n'umenga n'igihanganga agaca abona ko yashobora kurongora ishengero atarongowe n'ubushobozi bwa mpemuye. Niyo ngomba gufata umwanya mvuge gato kuri ayo majambo muri Yesaya kugira ngo dushobore kubishyira mu buzima bwacu mu ishengero ry'uno munsi. Nibaza ko iki ari ikintu kibi cyane gishobora konona amashengero iyo umurongozi ariko arirongora. Mu gihe cyo kubaho kwa Yesaya, igihe Yesaya yandika ayo majambo, turabona uko aboneka mu gice cya mbere bigaragara ko hari ibintu byariko biraba mu gihe ciwe. Rero uko n'ukugarariza cyangwa kwirukana ubushobozi bwa mpemu yera mu ihanga rya Isirayeli, ikintu gihambaye cyane tukiza kwibuka mu bwami bwa Isirayeli cyari igihe abantu basengera mu ngoro yubatswe na Salomo. Rero Yesaya yanditse ibintu bihambaye cyane byerekeye ubushobozi Isirayeli yari ifise. Rero abakuru b'amadini muri icyo gihe ntibari bitayeho gukora iby'Imana igomba. Baritaho ibijyanye no gutanga ibimazi uko barongowe n'uko bifuza, barongowe na kamere k'imibiri yabo, ariko kandi bakabikora batarongowe na mpemu yera, ariko barongowe n'ivyagezwe byari byatangiwe ku musozi Sinai. Uko turabona Uhoraho avuga uko byariko biragenda muri kino gihe, dusomya no majambo. Amategeko yose bamaze kuyegeranya amakaronda ya kuyashyira mu ngiro, turabona ngaha amajambo avuga ibijyanye no gutanga ibimazi. Bari baramaze kwishyiriraho uburyo bwo gushobora gutanga ibimazi barongowe n'ibyagezwe byabo batarongowe na mpemu yera. Barakora amakoraniro menshi aho bashyira hamwe ibyagezwe byabo bisunga, ndetse bagashyiraho n'uburyo butandukanye bwo gutanga ibimazi mugabo batarongowe na mpemu yera. Bari baramaze gushyiraho kandi ibihano ku muntu atazokurikiza ibyagezwe. Ibyo mu kubikora babikora bisunze ko bifuza ko ibyagezwe bikurikizwa, kandi bakibaza yuko ibyo bishobora kubazanira ubwizigirwa ku Mana, ariko siko byari bimeze. Nk'uko twabibonye muri ya majambo twasoma, ndashaka ko twitwara kuraba ngaha icyo Uhoraho yababwiye. Yababwiye yuko bariko barasenga, yuko ari ya majambo bariko baramubwira, ariko ikintu gihambaye cyane dusangamo ni uko Imana itariko irabumviriza. Mbega ni kubera iki itariko irabumviriza? Usone muri bino byanditse muri ya majambo twasoma, barasigura igituma Imana itariko irabumviriza. Nuko ngo imitima yabo yari kure cyane y'Imana. Rero bandanje gusoma amajambo y'inyuma kurikira, turabona ibyo bari bakwiye gukora kugira ngo imigenderanire yabo n'Imana ibe mizima. Rero uburyo bari babayeho, ko bari babayeho n'abagenzi babo, nta kuri cyangwa ubutungane byigaragaza, ibyo byose ni bimwe mu bimenyetso byagaragaza ko imitima yabo yari kure y'Imana naho bagira ngo bariko barayisenga. Iryo shengero bariko barakora ibikorwa by'idini gusa ku rugero rwo hejuru, kandi Imana iravuga sinkeneye yuko mushikanira ibimazi. Rero nagomba ko bino bintu tubivugana ko cyane uno munsi, kuko birahuye cyane n'ibyo turiko turabona uno munsi imitego abapasiteri bagwamo. kandi ibyo birigaragaza no mu mashinga atandukanye amashinga afite ama programme atandukanye aho usanga afite ishuri ry'abana biga ku Imana imigwi yo guhimbaza n'andi ma programme atandukanye aho bajya hamwe ndetse bagafata n'umwanya wo gusenga ndazi ko ibyo bishobora kuba bikorwa no mu makoraniro y'iwanyu rero amajyambere aravyerekana yuko abo bantu bakora ibyo bikorwa byose babikora bazi uko bariko barakora iby'Imana igomba mugabe akabikora batarongowe na mwemuye n'ibyo bariko barakora kuko mu burongozi uko ni kububasha bw'abadayimoni buza bukazimiza abantu kandi ibyo nibyo bituma abantu bagwa abantu usanga batazi neza ariko barakora n'uburyo bo birongora byabaye mu gihe cy'umvugishwa Yesaya birashobora kubandana kuba none umunsi mu mashengero aho abantu bibaza ko bariko barakora Imana bari hamwe bariko bakora ibikorwa by'Imana mu gihe imitima yabo iri kure y'Imana kubera icyemezo cyo kuba dufise Yesu muri twebwe mu buzima bwacu usanga atari ikintu turiko turashimikira ko cyane iyo turiko turagerageza gukora ibikorwa Imana duhamagarira kubamba Ni abantu bose bakwiye kuba bafite Yesu mu buzima bwabo kuko murazi yuko iyo umuntu afite Yesu mu buzima bwiwe nta kibanza na kimwe cyo mu mubiri wiwe Yesu atagira kububasha kuko igihe cyose tugomba kugendana na Kristo tubwizwa kumuha ikibanza karongora ubuzima bwacu bwose kugira ngo dukoreshe ibyo agomba ko dukora no mu kibanza agomba ko tubikoreramo Rero Yesu agomba gukora ku bice byose bigize ubuzima bwacu n'ahantu na hamwe dukeneye kwisigariza ngo tuvuge iki n'ikibanza cya rwacu ariko muri byose na hose Yesu agomba kutuganza ubwo rero nibwo budasa buri hagati y'umwigishwa wa Yesu wandi ikoreye umusaraba wiwe hamakamukurikira hamwe n'umunyedi n'ibyo hugoroka atabyo yitayeho mugavuga byinshi byerekeye Yesu turafise inomvugo muri Sentinels for Christ aho tuvuga ngo abantu bacihana bavuga amakuru ya Yesu Kristo ariko abigishwa bobo babaho nk'uko Kristo yabayeho ndukubaho usa na Yesu nukwamurondera kwiyegurira mwemu yera rero iyo tugerereye kure hama ntidukorane na mwemu yera ntiduheza ngo tubeho ku Imana igomba Hari abapasitori n'abarongozi benshi bakora ikorwa cy'Imana bishimikije inkomezi zabo cyangwa bishimikije ingabire Imana yabahaye zigatuma bamenyekana mu gikorwa. Rero abapasitori b'ibyamamare cyangwa bamaze kumenyekana cyane kenshi usanga ari abantu bafite ingabire cyangwa bafite impano kandi bazi gukorana neza n'abantu. Baba ari abantu bafite impano ndemanwa zo gukorana n'abantu cyane bashobora kubana neza n'abantu. Ariko inyigisho yabo teoloji zabo hamwe n'ivyizerwa vyabo usanga bitandukanye cyane n'ivyigaragaza mu buzima bwabo kandi usanga batarongorwa na mwemu yera ariko usanga barongorwa n'inkomezi zabo hamwe n'igikundiro bafise ku bantu abo bantu usanga batamara n'umwanya mu ijambo ry'Imana ngo batahure ariko ugasanga barazi kwemeza abantu bakoresha amajambo make bamaze kumva muri Bibiliya kenshi bakoresha kugira ngo bagumye abantu hama ibikorwa bakora bishobora gutera imbere hama abantu bashobora kubandana biyongera mu gikorwa barimo ubwo rero nibwo budasa buri hagati y'umuntu akora igikorwa atumbereye kuronka abantu benshi baza n'umuntu akora igikorwa atumbereye kubarongora mu bwiza bw'Imana kugira ngo barongorwe na mwemu yera mu byo bakora byose rero ku bwanjye ni byiza kuronka abantu bakeya cyane mugaba kuze mu buryo bw'imwemu gusumba kuronka abantu benshi bagumara abana mu buryo bw'impemo ko murazi ko hariho ubudasa buri hagati yo kuronka ubumenyi cyangwa kwakira ubumenyi hamwe no kurongorwa na mwemu yera ariko abarongozi b'ibyamamare cyangwa barondera kumenyekana iby'impemo ntabwo baba babyitayeho riri kibabaje nuko hirya no hino mu mashengero menshi ku isi hibonekeza igwirirana rya pasori hamwe n'abarongozi barondera kwikwegera k'abantu mugabe atabwiye ibya mwemu abo bantu ikindi kintu kibaranga usanga kenshi bavuga ibintu biyo n'imibereho y'abantu bamwe icyo kiba cyangwa iby'abantu bakeneye ngo biciye mu kuvuga muri ubwo buryo bashobora kwikwegera k'abantu kubera usanga ari abahinga mu gutanga amakuru hamwe no kuvuga iby'abantu bakeneye hamwe ugasanga abantu baza batarongowe na mwemu yera mugabe barongowe n'ibigumbagumba ibyo birasigura cyane yuko ibyo mubona mu mashengero byose bitama bigaragaza kugendagenda kwa mwemu yera cyangwa igikorwa cyiwe iri kintu kiba gitumberewe ni uko abantu bikwegera k'abantu hama bamaze kubakurikira bagacha bakora imigambi yose baba bakeneye kuko baba bamaze kuronka abantu baba bakeneye bashobora kubakurikira mu byo bakora byose uko bo bico batumbereye ubwa mbere abari kwikwegera kwa bantu hama baronke ibyo batumbereye mu myaka mike iheze angomba kubakarero kuko ngene ibyo bintu byigaragaza abantu bakoresha uburyo bwo kwikwegera kwa bantu kugira ngo bashobore kwishikira ku migambi y'abatumbereye bigaragaza nk'abakozi b'Imana mugabe afite ibyo batumbereye kandi bagomba gushikaka myaka iheze twari mu ishengero ariko kandi twari dufite na kino gikorwa cyo muri Sentinels for Christ kandi twari ko turashikira abantu benshi tubabwira ubutumwa bwiza na cyane cyane abantu ubuzima bwabo bwari ko burava mu nzira ziroranye zo gukurikira Yesu hama tukababwira ubutumwa hama rero muri ico gihe twari tuzi yuko Imana iri kirakora natwe kubera ko igikorwa cyari kiratera imbere mu gicyo twakora muri ico gihe twari ko dushimikira ku migenderanire gusa hamwe muraduhishuriye icyo dukwiye gukora mu by'ukuri ngomba kubabwira yuko nimwashimikira kubaka imigenderanire n'abantu hama kandi mugashimikira ku kurongorwa na mwemera mu bikorwa mukora igikorwa cyanyu kizotera imbere icyo gihe twashikira abantu tubabwira ubutumwa bwiza twari ko turonka kuroranirwa kudasanzwe mu gihe ikintu cyashitse mu gihe twari ko turakora ibyo bikorwa tutari ko turondera kubaho kwa mwemera mu buzima bwacu nuko imigenderanire yagutse ariko byarangiye habaye amatati kuko hagezaho habo kwivangura abagabo batangura kubukwabo ariko mu nyuma duhishurirwa yuko hari gikorwa tutari ko turakora kugira ngo mwemeye turongore kuko byari ko birangira mu kugira ubutandukane mu gikorwa cy'Imana kandi byo mwemeye anagomba ko tubibamwe mwemeye agomba ko twebwe nk'umubiri wa Kristo twese hamwe tubaho turongorwa n'ijambo ryiyo tugakora ibyo agomba rero muri ico gihe habo kwivangura abagabo babonaka nk'abantu bo hejuru cyane abivyamamare mugajiwe kubera ko nari mazigiye mu gikorwa naratahura yo kw'Imana iri kiratugenderera iri kiraduheshe ibyo dukuye gukosora kugira ngo tubeho kw'Imana igo rero mu nyuma hari abantu benshi bari bavuye mu gikorwa ariko kugwa amasengesho baragarutse mbega niko biki ndabwiye ibi mu gihe twari ko turakora imigwi y'abagabo tuganira nabo twumva ibibazo bafise mu by'ukuri twaramenye abantu bakeneye amasengesho bw'ibihe bari ko baracyamwe Ngikintu cyaciye gishika nuko bimaze kumenyekana yuko ministeri y'abagabo ikomeye cyane muri iryo shengero haciye habo kwijajara abantu bose baboneka nk'ibyamamare iri byashitse haciye habamwo umuntu umwe yarakunzwe cyane amahantu twabwiye ubutumwa bwiza agira ministeri atangwa kuzaraba twaramwe mugada afite intumbero yo kubabwira ubutumwa bwiza inyuma y'ikiringo gitoya umwe mu bari bakurikiye uwo muntu Atarose ibyo yari yifuza cyangwa yari akeneye yaciye akora icyaha gihambaye cyane mu muryango wiwe ibyo byabaye ingaruka yo gukurikira umuntu udakurikiye ubushobozi bwa mpemu yera ngo bari bwo bukurongora mu buzima bwawe icyaha yakoze cyari kibi cyane yishe umugore we bari bubakanye mbega ni kubera iki ndabwiye ano majambo kubera ko umupastori agomba kumenyekana cyangwa agomba gushyirwa hejuru ashobora gutera intege abantu zo gukora igikorwa icyo ari cyo cyose kandi iyo tutari ko turarongorwa na mpemu yera cyangwa dukurikiye Yesu Kristo mu byo tugenda ngo byose cyangwa dukurikire mpemu yera muri byose tuzoca dukurikira umuntu ubuntu mu gishingo cyo kurongorwa na mpemu yera no gukoreshwa nawe muri byose tarongorwa na mpemu yera vyama bijyana abantu mu kajagari no mu vurungano turashima Imana yuko abantu bo mu ministeri bagarutse mu ishengero hama abantu batangura gukurikira mpemu yera hama nyamu pastori nawe narahinduka atangura kurongora abantu nk'uko Imana igomba Maze ibikorwa by'Imana bitangura gutera bije imbere ibikorwa bitangura kugenda neza uko bitari bimeze muri kahise ikintu gihambaye tubwizwa kumenya uburangwa bwa pastor n'ibyamamare buba ufatiye cyane ku kuba bakunzwe n'abantu cyangwa kuba bashoboye gukwega abantu kandi iyo ndiko ndavuga amajambo ngomba gusigura wa muntu mu bikorwa by'Imana akora atatumbere kurondera gukora icyo Imana igomba mugatumbere kurondera gukundwa n'abantu Hari abantu benshi mu mashengero bazi kuvuga neza, bazi gukwega abantu, bazi gutera intege abantu ariko ugasanga nta kintu na kimwe bazi kubyerekeye Yesu. Ibyo birasanzwe ni bimwe mu bigize umuntu. Ariko abantu bazi gukwega abantu cyane bashobora kurongora ishengero haba imigambi yabo igatera imbere umugambi umwe uvuyemwo bagakurikiza n'uwundi mugasanga ibyo byose biri hanze cyane kandi biratandukanye n'uko ishengero ryabwizwa kurongorwa nk'uko Imana igomba mu bice bitandatu bya mbere by'igitabo cy'ibyakozwe ntumwa birerekana yuko igikorwa cy'umuntu wese yamenye Imana kwari guhindura abantu abigishwa ba Kristo hama igikorwa cya mwemeye nacyo igakurikira cyo kubandanya guhindura abantu ariko abapastori batumire kurwanirwa bo bashyira imbere imigambi kandi imigambi ni myiza nayo iratuma abo mu kibano baronka ibyo bakeneye ngasi yo ntumbero ya mbere y'ishengero intumbero ya mbere y'ishengero kwari guhindura abantu kuba abigishwa ba Kristo imigambi y'ikiratera imbere hanyuma ishengero rikaroranirwa haca habo kwiyemera abantu bagatangura kubona ko kumenga ntibakeneye imana ashaka mu ntahure neza hariho imigwi myinshi mu ishengero atakiwe na kimwe bariko barakorana n'imana ariko icyo bariko barakora ari ukurondera gutera imbere kw'imigambi yabo rero abantu bameze nk'uko ibijyanye no kwitwararika gucika abigishwa ba Kristo nta na kimwe bibabwiye ndetse n'ibijyanye no kurondera kumenya umuhamagaro w'Imana ku buzima bwabo nta na kimwe bibabwiye kubera bo bitaye gukurikira umupastori ababwiye ibyo atumereye gusa igihe Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya kabiri cya Timoteyo igice cya kane ku murongo wa gatatu yaramubwiye ati kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibanezereza bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo mu gishingo cyo kurikirana inzira za mpemu yera no kurondera kurongorwa nawe Bibiliya ivuze ko bazokwirundaniriza abarongozi bababwira ibihuye n'ibyo bifuza gusa abaro ni bapastori bamaze gutinzira bagenda kubona kwabwira ati ndagomba kuguhindura kandi ndagomba kubigikoresho kizima gikoreshwa mu nzu y'Imana ivyo nivyo abantu mu iryo koranire baheza bagakora bashimikira ku kwirongora ntabwo bigera barondera kurongorwa na Kristo mu kintu cyose bakora rero umurongozi arondera kwirongora cyane ashimikira cyane yitwara ku burongozi bwiwe gusa acaba umurongozi yiyemera mu kintu cyose akora usanga aravuye mu nzira y'Imana ntabwo batumbere kurongorwa n'Imana mu bikorwa cyose akora akirongora uko yumva cyangwa uko agomba kandi abarigi usanga barongoye ibikorwa binini cyane cyangwa amasengero manini ariko ndagomba ko umenya uko imigwi minini ishobora kurongorwa n'abantu batarongorwa na mwemu yera ariko biragoye cyane kurongora imigu yagutse nico gituma dukeneye ushozi bwa mwemu yera mucyo dukora byose ya imigu yagutse cyangwa imigu mitome bikunda kugaragaza abo bantu bagomba kumenyekana cyangwa bashira imbere gushigwa hejuru akenshi ukunda gusanga birundaniza abantu babana mu buryo bw'impemu ugasanga nibo babakikuje kandi gituma batoranya abantu babana mu buryo bw'impemu ni kubera atana kimwe bashobora guhindura ku burongozi bwabo amabemeranya nabwo Mpasora bandana gusigura kabandana kwigisha ibyo bagomba kwigisha abo bantu gasanga bari mu rusengero gasanga baramaze imyaka n'imyaka batigeze basaba kanya umwungere ngo bamubwire ati pasteur hari byo numvise mwemu yari karambira kubijyana n'ukunge n'ikogwa cy'Imana cyo tunganywa cyanke cyo bandana kurongorwa kubera ko babarabana mu buryo bw'impemu ntibaza ngo bamenye uko bariko barongorwa kutariko cyangwa bariko baragenda mu nzira zitari abantu rero ntibaza ngo babe ingorane mu ishengero baguma bemeranya n'umupasiteri kumenyekana cyangwa kubicyamamare kenshi urasanga bifatanye n'abantu bagomba kugira ba ministeri yagutse aho bafite abantu benshi babakora usanga umuntu yitwaretse kuronka abamukurikira gusa dukeneye kubikora nk'uko kuko nitwabikora ntituzobona igikorwa cya mpemu yera mu byo turimo byo muri kano kanya naho reka turabire hamwe ubundi mutego ukunze kwigaragaza mu mashengero aho usanga abantu batariko barakora igikorwa cy'Imana nk'uko byategerezwa maze ugasanga bariko barirongora nk'uko twabonye umwe w'imitego abantu bakunda kugwamwo ntibarongorwe na mpemu yera ari ukurondera kumenyekana cyangwa kwirongora mu burongozi bwabo ngomba kuvuga ikindi ki turakeneye kwiga kugira ntitugwe muri iyo mitego yose rero bidusaba ugukura mu gutahura no kumenya Kristo igihe tutagomba kugwa muri iyo mitego ibyo bidusaba kuva mu gutahura ibintu dukoreje ubwenge bwacu cyangwa ubumenyi bwacu ndetse n'ibigumbagumba byacu hama tukagera mu kwiga no gutahura ibintu byose turi mu kirere cy'impemu kandi iyo mvuze ikirere cy'impemu ngombye kuvuga mpemu yera akaba ari waturongora umvise uburyo natanze kineko ndavuga ibijyanye n'abarongozi birongora cyangwa abarongozi nagiye mbona nanje mu burongozi bwanje bagiye baho ku Imana itagomba mu myaka namaze mu burongozi ishika 35 twaguma twigiye twoshobora kurongora ishengero kugira ngo rishobore gukura mu buryo bw'impemu kandi igihe nagenda musominera aho bariko barigisha bibiliya hamwe n'ibijyanye no kurongorwa na mpemu yera baravuga ibikenewe bishobora kudufasha kumenya ngo turongorwa na mpemu yera nibijyanye gutahura uburongozi bwa mpemu yera mu gikorwa cyose umuntu aba ariko arakora yahamagariwe kubamo rero birahambaye cyane ko mutahura ibyo ndiko ndavuga igihe ndiko ndavuga urore dukwiye gukurikiza mu bijyanye no kurongora abantu mu buryo bw'impwemu nariko dukwiye kuba turakarorero nyoko hageze ko tugenda tukabaza mpwemu yera ukavuga ati mpwemu yera ndagusabye undongore ushobotse kutagwa muri no mitego ngomba kugwamwo ndongore nk'uko ugomba ivyamwa bizagukomokamwo bica birongorwa na mwebwe ariko tuzi yuko ari igikorwa cy'ubwami bw'imana turiko turakora nyoko tutariko dushimikira ko kumenyekana cyangwa kwirongora akandi karoro ngomba ko duhava turangiriza ko mu gihe turiko turavuga imitego abarongozi benshi bagwamo n'umurongozi akoresha amakosa niri kintu bikunda kwigaragaza ku bantu bameze uko bari mu burongozi nuko abantu baba bafise abantu kandi baba baza abantu baba bazi n'uko abantu bakeneye kurongorwa na mpwemu yera kugira ngo bashobore kuramo uburyo bw'impwemu mugihe kubera ko abarongozi nabo baba badakuze mu buryo bw'impwemu baca barondera kubabwira ibintu bihuye n'ibyo bagomba ntibabwira ukuri kw'ijambo ry'Imana bakarondera kubahenda mu byo bavuga byose kugira ngo bashike ku byo babatumbereye kuko bataba batumbereye uko abantu bakura mu buryo bw'impwemu hama mu byo bakora byose ugasanga harimo ibinyoma kugira ngo ushobore kubimenya ni uko ushobora kubaza uwo murongozi icyo mpwemu yareka yamurongorera gukora cyangwa intumbero yo mu buryo bw'impwemu iriko iramurongora gukora ibikorwa kanaka cyo batangwa rero kuzimiza abantu kubera ko ata mpwemu yari ari muri bo kugira ngo ashobore kubarongora gutorera umuti ibibazo bishobora kuhadu yari abantu bariko baragerageza gutorera umuti ibibazo mugihe badafise mpwemu yera ngo bafashe kubitorera umuti hari imitongana abantu bagerageza kugwana abantu bose bagerageza kurondera ingene boshobora gutorera umuti ikibazo kiba kihari yari abantu baca bubakira kuri aba makosa nyene kubera ko abantu batazemera kuguma mu mitongano igihe kirekire kandi abarongozi bakaba batashoboye kubitorera umuti hari igihe ibyo bibazo baca babyirengagiza mugabe kazoza inyuma y'igihe kanaka bifite ubu bwiza baba bakwiye kureka mpwemu yababwira ngo abarongore abahishure uburyo babwirizwa kwifata mu bibazo hamwe ibikorwa bitera imbere umuntu rero yirongora cyangwa akoresha amakosa birangira arondeye gukoresha abantu mu buryo butabereye mu gishingo cyo kubarongora mu gukoreshwa na mpwemu yera iyo habuze gukoreshwa n'ubushobozi bwa mpwemu yera nta n'ibyamwa byo mu buryo bw'impwemu biheza ngo byigaragara mpwemu yera aba mu bantu b'imana igihe mu ishengero hariho ukwigaragaza kw'ikirere cyo mu buryo bw'impwemu ibyo biratuma haba ukunagurwa mu buryo bw'impwemu tutitayeho ibiba biriko birakorerwa mu ishengero iryo ari ryo ryose igikorwa cya mpwemu yera ntigeze ngo gishobore guhagarikwa kubera abantu baba binjira mu iryo shengero ivyamwa vya mpwemu yera bagaragara ko bizobanira kwigaragaza vyongere bigaragaze imana iri mu buzima bwabo uwo muntu yari ashaka gukoresha abantu amakosa cyangwa ashaka kwirongora ntazo kwemerera abo bantu ko barongorwa n'imana muri vyose ko kuri we nashaka ko bamenya imihamagaro yabo kubera agomba yuko babandanya gukurikira we nakeneye ko bashikaho guhinduka mu buryo bw'imbere abo barongozi rero bakoresha abantu kugira ngo bagerageze cyangwa bashike ku mahangiro yabo kenshi usanga bakoresha umuvuduko munini kugira ngo bagwize abantu mu mashengero yabo ariko kenshi hari igihe birangira bavuye mu mashengero yabo bakagenda kubw'ibihe biba biriko biraba mu ishengero kuko hari igihe usanga abantu bagenda gusenga hama ugasanga ntibakunda ibivugirwayo mugasanga ntibafise ububasha bwo kubihindura benshi bagaca bafata ingingo yo kwigira mu yandi mashengero ibyo biba biva ku ishengero rigomba gukoresha abantu rikaguma rikoresha abantu mugasanga ntirikorera abakuza mu buryo bw'impwemu mu buryo bw'imigenderanire hamwe no mu buryo bushobora gutuma bahinduka niba hariho n'abantu bashobora kuguma muri iryo shengero bibazaho ko ibintu bizohinduka mugasanga bari n'igihe kirekire atakunagurwa kwigeze kuba mu iryo shengero kandi abarongozi b'aho mashengero impera n'imperuka usanga bikwegeye mu bihari n'amatati bivaye n'uburyo baba ariko barongora iryo shengero kuko usanga hariho kutumvikana maze ugasanga birangiye mu matati hamwe n'akajagari kadasanzwe mu iryo shengero ntibazoshobora no gutorera umuti abo matati kuko bazobona umenga ntibahagijwe kuko intumbero yabo bari batumbiriye kugera hejuru ngo babe abantu barurangirana usanga batifata neza mu gihe cyo gutorera umuti ingorane ibyo byo bikaba byerekana ukudaca bugufi k'umuntu cyane cyane mu gihe ingorane zize zitumbereye uburongozi igishingo rero cyo kurondera mpwemu yera no kwitwararika gukoreshwa nawe muri byose bashobore gukosora ibitari ko biragenda neza mu gikorwa hama gishobore gutera imbere nk'uko byategerezwa kugira ngo abantu baje mu burongozi bwiza bwa mpwemu yera bamenye icyo Imana ikirakora usanga hariho ibihe byo kwihana tari ukukura usanga bariko barakoresha inguvu ivyo vyose biheza bikagaruka ku burongozi budashinze imizi canke budakomeye kosa karokeza ku burongozi dukeneye kuvyirinda kuko birashobora konona abantu kandi bituma abantu bumva barambiwe uburongozi ku buryo bwo kombatana kimwe mu bashobora gukora mu ishengero ry'umubiri wa Kristo. Icyo ni ikintu kibi cyane dukeneye kwirinda kandi udakwiye no kwifuza gukora igihe turi mu burongozi bw'ishengero cyangwa turi mu kibanza icyo cyose cy'uburongozi. Navuze ibintu bitatu bigeranywa n'imitego abantu bakunda kugwa mu burongozi bari mu gikorwa cy'Imana. Mba gusozera kino gice mvuga ibintu bikeya cyane ku byo mubona cyangwa ibyo mubona biriko birazana impinduka mu kibano cyangwa bishobora kuzana impinduka mu kibano. Mu gihe turiko turasozera kino gice cy'inyigisho katuvuge mu ncamake ibintu biranga umuntu agomba kwirongora mu gikorwa cy'Imana. Mu gice gikurikira tuzokwerekana ubudasa buri hagati y'umuntu yirongora mu gikorwa hamwe n'igikorwa aho usanga uburongozi bwa mpemu yari bwo bugaragara. Hariho urukurikirane rw'uburongozi bwa mpemu yari Imana yashyizeho abarongozi bose bari bakwiye gukurikira. Ibyo ni byo tuzovuga muri videwo igira 19. Ariko umuntu yirongora akunda kugwa kenshi kandi mu byo akunda gukora byose usanga yamagomba kurongorwa na kamere yiwe ntako ivyo Imana imurongoye gukora. Ivyo rero bizorongorera abantu kutaba mu bushobozi bwa mpwemu yera kandi umuntu adashobora gukora neza igikorwa c'ubwami bw'Imana haba mu kibano ndetse no mu karere. Umuntu yirongora azogwa muri vya bintu bitatu twavuga, ibibanza bitatu usanga umuntu ariko aragwamwo mu bigeragezo kanaka agenda cyamuterwa n'umwasi wo kwizera kwacu. Uwo nawe ni Satani. Ivyo navyo n'ivyifuzo vy'umubiri navyo bigaragazwa n'ibibazo vyo kwama dushaka ibintu bigaragara n'ukuvuga kwamuboshwe no kwamukeneye inyungu zawe. Canke umugwi w'abantu bama batumbereye gukora ibijanye n'ivyifuzo vy'imibiri yabo babona ari vyo vya mbere mu buzima bwabo. Bikurikira n'ivyifuzo vy'amaso twama tugomba gutwarwa n'ivyisi ivyo tubona ugasanga ntituriko turarongorwa n'ivy'Imana igomba ngo dukore ivy'igomba. Rero uko ivy'isi biba vyaduhinduye imitima yacu akaba ivyo twama twifuza kugenderamwo gusa. Aba kuvyerekeye akaranga kacu bijanye n'amateka tugomba gusiga hamwe n'ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose bica bitangura kutuboha. Ivyo n'ibikorwa bitandukanye vy'isi. Igikurikira n'ivyifuzo vy'ubu bugingo bwacu. Majambo turazi yuko tuyasanga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya kabiri. Yohana ariko aravuga ivyo bibanza bitatu. Ivyifuzo vy'ubu bugingo vyerekeye kwirongora mu ngingo ufata. Cyose turiko turagomba gukora ivy'Imana igomba hama tukisanga turiko turananirwa tutoda gusanga turiko turananirwa muri ivyo bibanza bitatu vyose hama dusange twahushize ubugombe bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bwabukiri mu ishengero ryayo impamvu iyo ariyo yose mubwirizwa kumenya ko mukeneye gusengera abantu babarongo. Imana izokosora abantu, Imana izozana impinduka, Imana izozana kunagurwa mu ishengero nk'uko hakiye bikora ku mashengero yayo. Vya bitameze uko ubuntu bw'Imana bwaba bwaramaze kuva mu ishengero. N'abantu benshi ahige usanga batanamenya ko ubuntu bw'Imana bwamaze kugenda. Mwa kenshi na kenshi murashobora kubimenya. Igikorwa kizogwa mitego mu buryo bw'impwemu kizosubira hasi kandi came mu matati n'ingorane. Igikorwa kizobana gusubira inyuma hama habandane kwigaragaza ubutandukane hagati y'ibikorwa mukora hamwe n'ikorwa ca mpwemu yera. Musanga Yesu Kristo ntekarigaragaza muri ico gikorwa. Umusanga Yesu Kristo ntekarigaragaza muri ico gikorwa. Igikurikira umuntu yirongora mu gikorwa ciwe, azokwigira yemera kwikorera umutwaro wiwe canke kwikorera umusaraba wiwe. Tumwabwiza bwa Matayo igice ca 14 igice ca 19. Yesu yariko abwira abantu ati nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Mwikoreze umutwaro wanje uwahutse hama munkurikire. Yuko umutwaro wanje uwahutse kandi ndi umugwaneza ciye bugufi yoroheje muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Irongora zokumashaka gutera imbere, nashaka kwirongora kandi ashaka kwishira hejuru umuco akora cose. Vyamwa zoba afise ariko azokwama arondera abantu bamukikuje. Ivyo kenshi usanga biva ku burongozi buba bwagiye bwubakw ugasanga niwa kiserukira ivyo butunzi niwa birongoye ugasanga niwa hitanga umuntu wese akora ikorwa cyose niwa shiraho amahangiro y'ivyishengero bizokora buri mwaka ntabwo ari igikorwa kirondeye guhesha imana icyubahiro mushobora kuzobitahura nimwakurikirana neza urukurikirane rw'ukungena uburongozi imana yagomba ko tubamwe bwari bumeze mu kurongora igikorwa cyayo umuntu yirongora mu gikorwa ciwe ikizomukwereka nuko adoshira imbere amahangiro ivyo bagomba gushika ko gusa yangombye kuvuga iki mvuze abantu babandana gukuza ibikorwa by'idini nuko usanga kenshi mu idini ibikorwa byamitunganyijwe kwakunda ariko byategerezwa kumera nuko habwirizwa kuba umurongozi wo mu buryo bw'impemu atunganya ibikorwa byose hama akabona ingene ibintu biko biratunganywa akabona ibikenewe guhinduka n'ibikenewe kongerwa n'abapasitori batumbereye intumbero zabo uza gusanga kenshi ko akitariho kirakura ibikorwa by'ivuga butuma usanga ntibiriko biratera imbere usanga ukungene bitunganijwe batangurira ku ndirimbo hama haca hakurikira amatangazo haca hakurikira ubutumwa bwiza haca basigaza iminota nka 30-30 yo kuvuga ibyitonderwa cyangwa ibyo bagiye kuzokora nyuma bagaca basubizamo izindi ndirimbo ugasanga ni indirimbo gusa rero mu bikorwa aho usanga abantu bari ko bava mu ntumbero y'Imana uzosanga abantu baramaze kuva mu ntumbero z'Imana bari ko barirongora aho usanga abantu bashyira imbere ibibanza by'ibyubahiro gusa ibyo tuzobivuga muri video izokurikira kugira ngo tubitange nazo ari video ya 20 ivuga ibijyanye no kurondera ubugombe bw'Imana mu bijyanye no gusenga no kurondera uburongozi bwa mwe icyo turiko turavuga mu izina n'igisho ni iki mu isezerano rishyashya Imana yaduhaye ibyo turongora ngo dushyire uburongozi bw'ishengero nabyo bizwi nk'ingabire zitanu za mwemuye ari mwemuye yera ariko ararongora kandi yari mwemuye ariko ararongora impinduka zibandanya kwigaragaza mu buryo budasanzwe ibikorwa biraheza bigaca bibandanya gutera imbere mu buryo budasanzwe kandi ndababwiza ukuri yuko hari ibyamwa bidasanzwe mu bwami bw'Imana vyama bikurikira igikorwa cya mwemu yera ivyamwa byo mu buryo bw'impemu ndetse tuzobona imenyetso n'ibitangaza byigaragaza mu buryo budasanzwe muri Sentinels for Christ twaraheza gihe cyane kandi tubandana kubona ivyamwa bidasanzwe genaye ko ndategura ino video narose icyemezo cy'umwe mu bindi bihugu dukora muri Sentinels for Christ ambwira yuko ubasha budasanzwe ko burigaragaza biciye mu gushyira mu ngero zino nyigisho aho Imana ibandanya gukora ku buzima bw'abantu mu by'ukuri ntimuzokwigiramo n'ubasha bwa mwemu yaba buriko burakora mu ishengero mu kibano cyangwa mu karere musanzwe mubamwo mutemeye kurongorwa n'ubushobozi bwa mwemu yera rero tuzosubira muri video igira 19 aho tuzaba turiko turavuga n'ubudasa buri hagati y'umuntu yirongora n'abantu barongorwa na mwemu yera mu bikorwa bakora twisunze ingabire za mwemu yera.